It's your boy PEP G. Let's go, eh? Okay, let's go, eh?
I sit by brother.
Ngati chikondi chikuchepa ndiuse ndiwonjezele. Chikuzilala ndiuse ndikolezele. Ngati chatayika ndiuse nditolelele. Ngati chikutsika pansi ndiuse ndikokelele. Tinali best couple. Bwanji ungonena pomwe ndinala kwisapo. I'm feeling like pena pakupele wela hane. Ofunika tipesenta witika mpilane. Umakala busy ndiuse ndizivese. Mpaka nakukanika kuyanka text. Zomo ukufuna tima wako singalete. Komabe undiuse what is coming up next. On daily kukwia tikungojesa weske na kankusia sindi kudziwa njanta ndi usajia tisa jilole chingoni chatsukumila.
Hey, gati ndawa kwa ndiziwise haine ndipunzise zomwe umafuna ndiziwise haine ndiziwise ndizipanga zaiwe daipe ndiziwise ndiziwise ine mami.
Mafuna ndikuluzeka ngati wagwane na ndikuzunseka ndikagwa pansi na wesa undidzutse ngati wada kwapo kandu nawe undifunseka chede chede sama utsanyama po masuyo kuyangula kuta kukosa zinthu zanduyo tiye tidzisunda patsogolo sati mbuyo tichiwetele boje kondi chingati chifuyo ungandicha one and only pano chikondi chatuchi kuvesa chisoni kumatifusa what's the reason for this change mwina wona wina funo ndisiye pa benchi chela kuti to undivele tawilipo it's not too late too early titokoza zindu bendi kuchikokelela kusiyana kuti jifeti kuchiwonelela chikondi
kwa ndiziwise haine ndipunzise zomwe umafuna ndiziwise haine ndiziwise ndizipanga zaiwe daipe ndiziwise ndiziwise ine Ndiponzi se, ndiziwi se, gati ndala kwa ndiziwi se, haine ndiponzi se, zomwe umafuna ndiziwi se, haine ndiziwi se, ndizipanga zaiwe, daipe, ndiziwi se, ndiziwi se, ine, gati ndala. Hey, hey.